Hello, mphulaphuli umhlobo ne-FM endimthandayo Nonala Dose. Ndizobe ndikunye nawe kwi-10 km fun run nge-19 kaMatshi. Ukhumbule utye kakuhle ulale man, ungawulibali umnqwazi wakho. Masibalekeni. Baleka, baleka. Hayi, baleka, baleka.
Jima nomhlobo.